wangiri cyo ngusaba mbere yuko mvuga ibyifuzo byanjye uba wabanje kunyumva wihutira kumenya ibinkwiriye ngamiwe ibyo nkabikunda bigatuma
you'll see.